Jifanye unafanya kazi.
Umeshikilia sasa kibula yako wewe unamwambia. Ngoja nikupokee.
Kama hii ni software.